Hamba Bhekile, Hamba. Hamba Bhekile, Hamba.
Hamba Bhekile, suhlala ndawonye. Hamba Bhekile, suhlala ndawonye. Hamba Bhekile, suhlala ndawonye. Hamba Bhekile, suhlala ndawonye. Mani we. Hamba Bhekile suhlala ndawonye. Hamba Bhekile suhlala ndawonye. Hamba Bhekile suhlala ndawonye. Hamba Bhekile su oh yo wo wo go by.
Hamba Bhekile Hamba. Hamba Bhekile Hamba.
Simulele.
Hamba Bhekile Hamba. Hamba Bhekile Hamba.
Hamba Bhekile suhlala ndawonye. Hamba Bhekile suhlala ndawonye. Hamba Bhekile suhlala ndawonye.
I come to the temple.